Ebi anu obi bechire. No ni mu ne ye. Eye City Boys Band. OBUOBA J ADOFO. Ofi nu mu to asere mfie bia san ani. 34 good years. Eno ho ade ne ye ne hey. Ni ne an ko hede. Ente so ngwa na nte. Tokakra. Dr. Kroma. Hi Dr. Kroma.
Best man and I am in a man semi. Best man and I am in a mifun you. Best man and I am in a cranium by what I did.
Me am a bath, I meet say one. Almost so as me, you be Eddie. Doctor, come on, no. Mr. Essie, do quite a name of your bobo. Nanan Kroma ya fantini ofi akropon gomwa ono atokakra e besi edu nso ntokakra Yes.